Guys, I'm sorry, we are not allowed to ponyeshana mwili. So, nisijisumbue kuandike tumuone mwili, please. Those are comrades, male comrades, ndio hao wanabeba mwili. Kwa wale ambao wako wamewaona, ndio wanabeba mwili.
Kita akan